Sasa umebeba mzungu kwa pikipiki na imefika mahali imeisha mafuta. Mwambie mzungu shuka, pikipiki yangu imeisha mafuta.
Englishman. My fuel is over. Get out of here. Get out of here.